I tahuahi ngā uri o Tauranga Moana I te rānei, I rungi I tētahi whenua e kōtata ana ki te katikatitanga a tama te kapua. Ko ia te pātanga e mā wehewehe ana I te rohe o Tauranga, I te rohe o Hauraki. A he tohu taua ahi nā ngā iwi o Tauranga, nō rātou kē te whenua e kokoraho tiāna e Hauraki I roto I tā rātou whakataunga tiriti. Hioi, hei tā ngā iwi o Hauraki, kei te whai noi hō rātou I ngā tukanga whakatau tiriti, kua whāia nei e te tini o ngā iwi I roto I e nei tau maha nei. Kia te huri ake tātou, kia Rapaera Tawhai.
Ko te ahika e whawhai tonu nei kia mau tonu te mana ki o rātou whenua.
Kei roto ke I te manawa, I te whatu manawa o te tira nei, e pātiona ki te ahika, engari e tika ana kia mo te ahi hei tohu I tērā te ahika.
No te atapone I tahuna ai te ahia ngā iwi o Tauranga Moana ki Puketoki, he wāhi I waho atu o Katikati kei te huarahi matua. Hei whakaatu ki ngā iwi o Hauraki anei a Tauranga Moana.
Ko te tūmanako, ka aro katoa mai. Ko etahi o ngā iwi o Hauraki kua whakapā mai, me te kī mai e tautoko hia na te whakaaro Māori kia noho tahi. Hei tā rātou ko te ingoa ko te Hauraki and Collective tērā. Nā reira, ko whakakotahi mai etahi o ngā iwi o Hauraki ki tēnei kaipapa.
Nā te kore o te hunga whiriwhiri o Hauraki e hiehia ana ki a huitahi me ngā iwi o Tauranga Moana ki te kauhau I ngā tono tiriti a Hauraki. Kua eke te wā ki a Tauranga Moana kia whakatahangia ngā mahi a rongo kia hikina kē ko ngā mahi atu.
He maha pea ngā kupu hei whakahua I ngā kare a roto, engari ko te tino, ko te hiahia tahi o ngā iwi e toru kia puritia tō mātou mana whenua, mana moana. Koera te karango o te rā, o te kaupapa, ka au tonu I raro I tērā kaupapa.
Hei tā te māngai kōrero mō Hauraki a Paul Majuri kia marae, kei te tōtara wāhirua kē ngā iwi o Tauranga Moana.
Ngāti Ranginui and Ngāti Pūkinga have said they'll stand by the agreements we reached between 2012 and 2014. What Ngāti Rangi seem to say is the Waitangi Tribunal's wrong, we're wrong, the Crown historians are wrong, the previous minister was wrong in wanting to sign, and this minister was wrong giving his intention to initial subject to the process. Versus what Ngāti Rangi say.
Hei tā te hunga porotehi e kore rātou mō te tuohu kia ea rā no te take nei. Rapaera Tawhai, te karere.